Psalm 28, Indumiso yamashumi amabini anesibhozo eka Davide. Ndidanduluka kuwe Yehova, liwa lam musa ukuzenza isithulu. Hleze wakuthi cwaka kum ndifane nabahla baye emadini. Yiva izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe, ekuziphakamiseleni kwam izandla zam kwingcwele kangcwele. Musa ukundiqweqwedisa nabangendawo nabenzi bobutshinga abathetha uxolo kumelwane wabo benobubi ezintliziyweni zabo. Banike ngokwemisebenzi yabo ngokokububi beentlonti zabo, banike ngokwezenzo zezandla zabo, babuyisele ngokwempatho yabo ekubeni bangayiqondi imisebenzi kaYehova nezenzo zezandla zakhe. Uyakuba gxula angabakhi. Makabongwe uYehova kuba elivile ilizwi lokukhunga kwam. KuYehova amandla am nengwele tshetshe yam, yakholosa ngaye intliziyo yam ndancedeka. Iyadlamka ke intliziyo yam, ndiyamdumisa ngengoma yam. UYehova ungamandla kubo, uligwiba losindiso lomthanjiswa wakhe yena. Sindisa abantu bakho, usikelele ilifa lakho, ubaluse ubathwale kude kuse ephakadeni.